da suwi a a kei ye suwi bana
be with you and guide you always.